wayeka amagama amaningi azokufica ngendlela ngeke abe nawo amandla mohlela ezwini lakhe. That is why uma umzalwane ohlela ezwini awubi nako ukuthinteka kalula. Awukhona ukuthi badla ngokulu. Uyabona uma ngabe uphuma ezwini kulula ukuthinteka. Ngeke ube sensitive njengomuntu ongasekho kwi-foundation. Ngeke ube sensitive njengomzalwane ongasekho esisekelweni sezwi likaNkulunkulu. Amen. Yingakho sibona seshintsha nemessage endlini kaNkulunkulu. Sibona shumayele into ezojabulisa umzalwane, not into ezojabulisa uNkulunkulu komzalwane. Ngoba ibandla liphumile esisekelweni. Awukhona ukuthi ibandla kaNkulunkulu liphume kwi-foundation. UJohn Menkala ememezela uthi ekuqaleni na wayekhona ukhuluma nge-foundation uthi wayesisekelo sesi. Amen. Wayesisekelo sesi. Masubuyiselwa ubuyiselwa kwisona isisekelo kuyiso. Amen. Masubuyiselwa ubuyiselwa esisekelweni.